alwa kona bo pakaluna mekaya singeni linga bizatula la kenza alwa kona bo singeni linga bizatula la kenza alwa kona bo pakaluna mekaya pakaluna mekaya
Sofi hlangana nomndeni kabindini